Akili.
Haya gonga kengele, tuisubire rufike, inahitajika sana ke.
Ke.
Inakuja ke, imekaribia ke, inacheka ke, inarusha mateke. Kaeni, rukeni, kamata, kamba. Kaeni, rukeni, kamata, kamba.
Channels for more updates. Thank you.
Akili.